turi n'abakobwa nyine muri mentora kwa mukobwa tumwongere tumwongere abantu bari basa
murakoze cyane ubwa mbere na mbere manje gushimira imana mushora byose yadaktije amagara yo gushika ngaha amarembe ba kabiri nagira nshimire cyane rwose pe ku mutima mwebwe abajournaliste mwashitse ngaha kandi nongenda bashimire kuko mwaranyihanganiye murabizi ubutumwa bwagiye murandungikira ubujyasanwe nari nemerero rya runo munsi murakoze hama ntarandiriye ijambo nyamukuru ni ryo kuganira siporo kuvuga ibijyanye n'ukuntu uno munsi ushobora kwicara imbere ngaha imbere yanyu nkafise ni trophy ya Diamond League ngaha imbere yanjye ngaruke gatoyi kuri ukuntu banatanga siporo ushikashike nga jewe siporo yanje nayitanguye nk'umutoyi kuko ahantu naba nabana n'abakuze kandi twakina imipira yose nakinye football nakinye volleyball nakinye inkino zose abana bakina zose twaraziyonderera twaribanga imipira twarakora ibibuga bya volleyball twarakina inkino zose hanyuma maze gushika mu mashuri mato naho nyene nibaza yuko aho nava muhira njya ku ishuri byari kilometero 6 kuvuga nava muhira nyaruka nari mbangutse kuko nari nkerebutse urumva nagira ibirometero 6 kuva ku muhira gushaka ishuri mu gatondo saa sita gutaha gusubirayo urumva urabye ibirometero ku munsi n'abankoze bya ibirometero 224 urumva ko bitari bike maze gushika mu mashuri makuru mu mwaka w'ibihumbi 2006 ushyira mu 2017 niho natangura kwinonora imitsi mu guserukira amashuri yisumbuye ndibuka neza ihiganwa rya mbere twakoze nagiye guserukira ishuri ku 5,000 5,000 nabikoreye mu Ruyigi mugabo nagiye kubikora sinabihegeje nakoze ituro 11 kusanzwe ibihumbi 5 n'amatoro 12 n'igice hanyuma sinaheza hageze programation baravuga yuko abazoba ba mbere bazoserukira intara ku rwego rw'igihugu icyo gihe narababaye cyane kuko bavuze yuko tuzoja ubujumbura nabisoma mu bitabo icyo gihe byarababaye cyane kuko ntumvise ko nzoja ubujumbura bacambwira ati uzogaruka umwakuza icyo gihe nagiye njyewe ariko kuko kuva iwacu na hanukuru ashobora kuvuka ugapfa utabonye imodoka utabonye n'ikaburimbo rero icyo gihe twagenda turaririmba twarara mu mashuri y'iburaro ibyo byose byatuma uwo mwana bikuryohera kuko twabikora nk'ukuryoherwa bigatuma umuntu yumva anezerewe umwaka ugira kabiri sinabandanije aho bavuze ko tuzosubira kuza guhiganwa naciye mbanguka nibyo nabaye uwa mbere mu kujya guserukira ishuri mugabo icyo gihe icyumviro cyarahindutse gato naciye mvuga nti bwa bune nananiwe kutajya ibujumbura kubera nibyo 5,000 reka ngerageze desambere nca ngenda guserukira ishuri ku 200 no ku 400 icyo gihe naciye ndonka ikibanza cya 3 ku 200 naciye ndindira yuko bata kuvuga porogaramasiyo ko nzajya ibujumbura kandi koko niko byagenze twaciye tuzi ibujumbura kompetisiyo nayikoreye hariya kuri ETS kame hariya hari ENS kuri ETS icyo gihe rero mugabo nasanze ibyo niyumvira abitangaza kuko naciye duhura n'abandi bavuye mu mashuri atandukanye mu ntara zose zitandukanye hariyo abantu bari bakomeye hariho abari bamaze guserukira igihugu wasanga bambaye uduhuzu twiza wasanga ari araba nonotsi ubona yuko bamaze gutera intambwe cyo gihe nakoze competition navuyeyo hakiri kare sinashoboye gushika kure kuko nahasanze abari banduta kandi ibyo aribyo biza mugabo narumvise nezerewe cyane ko nashyitse i Bujumbura kandi yuko nashoboye kuraba n'amatara kuko batubwira ko amatara bakatubwira yuko I Bujumbura no gutembera udatembera kuko botugonga hanyuma turasubira umwaka uheze ndasubira ndagaruka ndabandanya sinacise intege naciye nza gukora umwaka ukurikira amajanane njye nagize roko nationale n'ubu nibaza mu mashuri njye ndayifise ku metero amajanane nabikoreye ku kimbwa igitega c'était en 2009 mushika ubwo nca ndabandanya gushika mpindure nje mu mashuri yisumbuye muri muri 11 naciye mpindura ishuri mva aho nahora niga nca ndondera kuzi Bujumbura naciye ndi Bujumbura nagiye kwiga lise vugizo icyo gihe hari abamenyereza baranyihira barambwira ati Francine wewe wogerageza ukava kuri Catrix Densa na Catrix aho kwiruka neza wisa ndavuga nti wapfa ibyo biraruhisha ubwo narabyumvise nca ndatangura kugerageza ari mu 2011 naciye ntangura gukora competition au niveau national icyo gihe navuga ko yaraciye abona amahirwe haciye haza association municipale de Bujumbura amabu yashinzwe n'uyu munonotsi yadutanguriye muvuduka yatangura kuganiza amakompetition niyo naciye ntangura gukora competition ndatangura wisamet ntangura gukora wisa cyo gihe sinabaye uwa mbere mugabo ukurikira naciyemo uwa mbere nkora n'amasegonde umwanya mwiza kuri wisamet iminota ibiri n'amasegonda 15 ndabyibuka neza naciye mbandanya intege zaciye ziza ubu wa mbere bakaduha agashimwe karyoheba naciye numva yuko bya bintu bikomeye ko nshobora kuronka amahera nshobora kugura akantu nshatse nk'aho Bujumbura byari ibintu biteye igomwe hanyuma nca ndabandanya Jeux Olympiques mu 2012 imbere yaho barantwaye babonye ko ndiko ndagerageza nk'aho Bujumbura gushika ku mwanya mwiza w'amasegonda 2 n'amasegonda 6 baragerageje kuntwara mu gihugu cy'Uganda yari soti ya mbere nakoze twagiye turyohewe nagiye bavuga Jeux Olympiques nari ngiye kurondera minima yo kunshikana muri Jeux Olympiques muzabire mu Bwongereza naragiye mfise ishaka rikomeye nca ndakora ndaba uwa mbere mugabo ndabura umusegonda umwe icyo gihe navuye mbabaye kuko sinashobora kugenda hariho mukuru wanjye Diane Nukuru yari afise minima kuri marato ngarutse barandondereye ishansi ya nyuma baciye bantwara muri shampiyona d'afurika yabereye mu gihugu cya Benin mucamba uwa mbere uko nakoze kompetisiyo mu mutwe hariyo kuba uwa mbere no kurondera umwanya wa Jeux Olympiques ndagiye nziko nabishaka narakoze nirukana nabi kubera ubwoba petetse guhura n'abantu bambaye neza bambaye uduhutu tumeze neza ibirato byiza ibyo byose byari ibintu bishobora ukabona ugatangara kuko twebwe tuba dufise impuzu nziza tuvuga yuko zari kuboneka imbere y'abandi ukabatera nawe ubwoba bukomeye mugabo byanciye intege ibyo twaciye dukora sentinale naciye mbo uwa mbere nca ndonka umudare w'inzahabu ku rwego rwa afurika nibaza ko ari umudare wa mbere kuko ku rwego rwo nari ndose mu rwego rw'abagore nka muri Burundi ndabyibuka twibuka imyaka 50 intayikukira ku Burundi icyo gihe abantu baratangaye uwo muntu avuye he mugabo niho nari ndi gukora nakora ibyo narabyumvise nca ndatangura kugerageza ari mu 2011 naciye ntangura gukora competition au niveau national icyo gihe navuga ko yaraciye abona amahirwe haciye haza Association Municipale de Bujumbura Amabu yashinzwe n'uyu munonotsi yadutanguriye mu buduka icya yatangura kugaragaza ama competition. Niyo nace ntangura gukora competition ndatangura wisame ntangura gukora wisa cyangwa se nabaye wa mbere mugabo ukirikira naciye mu wa mbere nkora n'amasegonde umwanya mwiza kuri wisame ama minota ibiri n'ama segonda 15 ndabyibuka neza naciye mbandanya intege zaciye ziza ubu wa mbere bakaduha agashimwe karyoherwa naciye numva yuko bya bintu bikomeye ko nshobora kuronka amahera nkashobora kugura akantu nshatse ngahe Bujumbura byari ibintu biteye igomwe hanyuma nca ndabandanya Jeux Olympiques mu 2012 imbere yaho barantwaye babonye ko ndiko ndagerageza ngahe Bujumbura gushika ku mwanya mwiza w'amasegonda 2 n'amasegonda 6 baragerageje kuntwara mu gihugu cy'u Buganda yari soti ya mbere nakoze twagiye turyohewe nagiye bavuga Jeux Olympiques nari ngiye kurondera minima yo kunshikana muri Jeux Olympiques uzabire mu Bwongereza naragiye fisi shaka rikomeye nca ndakora ndabo wa mbere mugabo ndabura mu segonde umwe icyo gihe navuye mbabaye kuko sinashobora kugenda hariho mukuru wanjye Diane Nukuru yari afise minima kuri marato garutse barandondereye chance ya nyuma baciye bantwara muri shampiyona d'Afrique yabereye mu gihugu cya Bene nshamba uwa mbere uko nakoze competition mu mutwe hari yo kuba uwa mbere no kurondera umwanya wa Jeux Olympiques demi-finale ndagenda nabishaka narakoze nirukana nabi kubera ubwoba mfetetse guhura n'abantu bambaye neza bambaye utuhutu tumeze neza ibirato byiza ibyo byose byari ibintu bishobora ukabona ugatangara kuko twebwe tuba dufise impuzu nziza tuvuga yuko zari kuboneka imbere y'abandi ukabatera nawe ubwoba bukomeye mugabo ntibyanciye intege ibyo twaciye dukora sentinal naciye mu wa mbere nca ndonka umudare w'inzahabu ku rwego rwa Afurika nibaza ko ari umudare wa mbere wo ku rwego rwo nari ndose mu rwego rw'abagore nka mu gihugu cy'u Burundi ndabyibuka twibuka imyaka 50 intayikukira ku Burundi icyo gihe abantu baratangaye uwo muntu avuye he mugabo niho nari ndi uko nakora ibyo nari